ready, steady, and off we go. Pokarekare Ana, ngawai Rotorua, whiti ato kua hine, marino ana e. Pokarekare Ana, ngawai Rotorua, whiti ato kua hine, marino ana e. He hine e, hoki mai ra, kamate a oi, te aroha e. He hine e, hoki mai ra, kamate a oi, te aroha e.